job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. It will keep on turning, comfort keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Left a good job in a city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been.
Quick will keep on turning, and we keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river.
The lot of planes in Memphis, come to lot of pain down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hit the ride on a week of cold wind.
Quick we'll keep on turning, round me we keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river.
Капитан видящий!
Da 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 da